Stay with it, Sophia. Stay with it.
I just got 1 second.
Good job, Caroline.
And I'm like,
Go.
No, the one I did was so boring.
Hey, that's a kick for us. Go, Carolyn.
Get it.
Get that ball, Izzy!
You know, I, 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 I,